Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here.
Pamene masankho a mchaka cha 2025 akuyandikira, zipani zosiyana-siyana mdziko muno zilikalikiliki kukonzekera kuti masankho amenewa zidzachite bwino. Lero pa Hanifa TV tinacheza ndi mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati kuti chipani chawo masankho a mchaka cha 2025 akwakonzekera motani. Nanga mgwilizano wa tonse ulipo mchaka cha 2025. Ine ndithokozani chiwaya takhala ndipompo kuti Patricia Kaliati afotokoza motani zokhuzana ndi masankho amenewa komanso mgwilizano wa tonse pamene pakuoneka kuti nacho chipani cha MCP chinapeza kale ozachisongolera pa masankho amenewa a mchaka cha 2025. Takhala ndipompo kuti Patricia Kaliati tinacheza nawo motani. Chabwino onapo ndipafuna tiziwe kuti kodi chipani cha UTM masankho a mchaka cha 2025 mwina mukukonzekera motani kumene.
Ah,
Do you want to go to the ground?
The 72 7 minutes we sat here, Mutu was the one number 7 new, and Mutu was the one in the 7 the structuring. Never know about committee, the structuring, the background. Mgona Patimakamukona to go under the land, I believe, because now Mutu Meno, Domeno, no, but children, 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 no, but honorable.
Zizaoneka nthawe yomwe kuti kamandikira 2025.
Pakhala pakumveka mphekesera kuti kodi mbuyo muja makamakaso mtsogoleri wa chipani chimenechi Saulos Chilima akhala kukamba kuti iyayi masankho amenewa makamaka anagwilizana inu chipani cha UTM amene muli ndi tikhoza kunena chingerezi chake kuti share yayikulu mu mgwilizano amene pamodzi ndi chipani cha MCP kuti pakatha zaka 5 zoyambirira zinazo mtsogoleri wa chipani chimene cha UTM ndamene azatenge mgwilizano kusogolera mgwilizano meno ndizoona zimene zichitike modandi pamene
ndimapanga mgwilizano mwa alipo kwa institute for youth kuja pana kunalipo
ine kunalibe mwina aomverawa taakuzeni kuti pachitike modandi pamene
ndipo omverawa osami mukanauza ndili chonga ndipo munalipo chipanda uzina ma radio station mungotifuta zifuza kuti mukuzizi wakale kusanga kuti mwina ndi 44% mwagulisa ma radio anu ndiye wina mene wagulayo alibe information mwina ndi data yomwe zimene zo anthu akuzidziwa kuti ndime tinakambirana ife ndipo tinakambiraneso kunali usikunaliso kusepa nali poyera ndipo palibeso kukanena kuti mwine nazilena kuti iyayi anasoka president ye kaliye pamenepo chete panalibe anthu awiri panali mamembers a chipani zonse zimene zili mumgwilizano panali MCP mamemba awo ose akuyambira kumpoto mpaka na kumwera panali UTM kuyambira kumpoto mpaka na kumwera panali PT kuyambira kumpoto mpaka na kumwera kunali Ford kumpoto mpaka na kumwera kunali Umozi kunali Petra kunali kunali Petra wina kende jani kwa zipati zote 9 zilali pamende kwa ndani kwa omwe ni masengi za lengeno omwe ndi executive yose ndi sento komiti yose yao ipenali nao ni maloyers yao ose apena madalila yao ose anali pati anali kwa a former president Dr. Joyce Banda anali sopati anali pomwe ndi zokuti tizitera kutoka pene mkuti tauze ntundua malawi ntundua malawi me tima kukiriza nisaba jetele uli katinaulu za mabaluni kakunali mkunda kakunali mkigano saina panali sopa mwalo po yela mulungusa anali pomwe
tinene kuti mwina chipani chimene chili ndi gawo lalikulu inonso muli ndi stake yabwino mu mgwilizano amenewo chanena kuti mwina iyayi zimenezi sizichitika muchite modani ku chipani kwa UTM kumene
tizaonaso nthawi yomweyo koma mwina sanganene ngatali anthu okhulupirira sanganene ngatakufunanso kusunga integrity yawo sanganene zimenezo
nangasita kala tikuona kuti pakati pa nkoge nkoge ndithu unayambika anga khale kuti nsogoleri wa dziko lino pamodzi ndi msogoleri tifukwa pakhala tu misonkhano ya msogoleri wa dziko lino ndithu anthu awiri angapo akhala
Manifesto
Tinene kuti momwe boma likuendera pakadali pano manifesto anu sakugwira ntchito ngati inu mmodzi wa member wa mgwilizano wa tonse sinu lokonda momwe boma likuendera
ngati
secretary wa UTM ndikuza ndizve ndikuza ndipano ngati secretary wa
secretary general wa UTM momwe kuti kukula shati kuti shati yanu koma ngati wanga kuvala kwine kuti munavale pomusauza kuti shati yanga tinavale koma shati ndiyani Nengatena kukwisa chilo manifesto wa UTM hali manifesto wa UTM Kuma meti kukwisa chilo sife nilu manifesto watu wale chikarie Tika mba kukwisa chilo ifeo mwuzi wato kuta UTM mba kukwisa chilo manifesto wao
Tiangane jiso golo Antu wa Olembekezeka zotani kuchokira kuchipani cha UTM Tiangane jiso golo
Olembekezeka zotani mwadisa kakari ngati
Nangasi muameme anthu kuti kuti do kuti amene wata akhulupirira modani chifukwa tu inu munali pa sogolo mu ngwiri.
Ife ni mbamba nda chimene mazio. Ife ni mbamba ndipo timata.
Mukati mumata pakadali pano ndafusa fuso kuti kuti momwe boma likuendera pakadali pano mwakamba kuti manifesto anu sakugwira ntchito. Ndinu okondwa momwe boma likuendera pakadali pano chifukwa muli ndi share yaikulu. Boma limeneli ndira mgwilizano momwe tani nangasi boma limeneli ndira mgwilizano ndo
radio yani yose muri under media nde ngati muri under media mma yankaso zale za radio ya house za nyimba ina ya yozo yokupa yokupali sauteng mata makamba za radio yani yokai nde sapane zoku mudikose kuti ngakai ndiri mu ndiri mu Tonse alliance nde mukandi kuso kuti zikankira za zipani zina zikankira za chiro ya mudu ina Inuyo kote mwiliku media, president wanu wa media association uja, mma yankira za maredi wena. Kapena wei mwandi fusa ya mwupere kama maredi station uose, anakutu mwani kutu mwandi fusa mwapase maredi station useo, na useso zene. Kapena wini azango mfaso kuroka liyatu wankaza kutandi fusa so mafuso. Mwere munga fusile ni mafuso, niti mwazi mwazi munga fusile so maredi station uena. Nangenaji uti nika akire so antwena ndi jani. Ndi hawe di nyo kutu lakima nga maminda mdugu yosa mapesi. Kukapelekera ngombe. Zote mzindi fusa mafuso za kananka mtuina kune nisee kuzua uzu oji sambuzi ni ngombe ba mbezi kwa nangasizo.
Magambapo kuti ya hii chipani janu chukwe sesa nditu koke nkoke pa ground kwenye sesa kuti kulandira anto juru kamene akubwera amene azibwera kamene akubwera so kuchipani kumeneko auze na anto zeni zeni za chipani janu nkani za maudindo kuti maudindo mwina kumeneko mwina ena alipo amene akaya kudanda akuganiri na maudindo pajitika masankho kapena mwina adindo amene alipo mbuyo ndo mweo nkani za msonkano wakulu wa chipani cha UTM zijitike modani
Oso kano wakulu wachipani cha UTM muziki tika nditu, tiza kuhuzani sopa ja Kwa maka convention, kujipani suzumba nga convention mwayo kwa banda hajima reporters Umuzi wa kutiji jipani chiji jose, nga kari sobo marima mpira nchiro ndi aturankani Inyo yu wate kwa government Ndeti kuhuzani kwa sajena, jipani cha UTM nchiro sayamba Ndipo ife sokole watu jenae, president watu jenae, diutasa wa chilema Asokole naribo, kwa kwa convention yena gayasi, ntaena kwa nilaso nzaona so tsiku lomwe limeti kuitana ndikuti mukachitira umboni nkhani ya convention
onabo tatokoza musachoke mmawa kukhosi
haiso ini ya Malawi timakonda kwambiri ngati pali chipani chimene chimakonda Malawi ndi chipani cha UTM kwa manifesto athu ali based kwa munthu ndi bottom up approach timati tione kuti kodi munthu tingampangire chani tikampangire munthu zimenezo kuti munthu sonaye khala usigali apa ika ndi mutakuona kuti manifesto athu tukamba za munthu basi kuti ife tidapanga zakuti and ena mukamana kuti ayi kudya katatu kwa pasi kukiteka sungatheke ngati ife tilili pa chilongolero ifo aina cha manifesto amene ndifeyo nkhani ya kulemba njika chinyamata ainake ndifeyo ndithamezi ngati upanga zimenezo ndetukuza na Malawi ne akuti asungani kosi mkanda wera mubvala komaso sungwakhupirirana dr Saulos Chilima kuti kuwapasa mpando umenewo mona zingakhani ndipo ni mmodzi yekha amene mlayi muno amene wasala kuti timuna muyese kunkumpa Saulos Chilima ena onse atha kumawu wauwa kumafuna kumate maso mbamu ya namba 2 ena zite maso mbamu ya namba 3 ena zite mbamu ya namba 2 ngakhala khakuta kuti mbamu imodzi koma dr Saulos mani mbamu imodzi yomwe sinateneko tangu aisani kuti muone kuti chichitika nchani koma timakudalira ani timakhupirira ndipo Malawi timakondani kwambiri
ndathokoza ona labo tsiku lopambana
ndizokufumira
ona labo ndathokoza kwa basi pitizani kuchola ndithu kuvudula kumune nako
kuzulira zokudya mkumba kuzula mauza mbuzi kuzimwesa mazi tangolowa imene basi yau yene yau cowboy
hayi ndithu nde kusonkhana wakuluko ndithu tidzakukumbusani kuti tidzabwere na
no problem fesha zemeti zakuzeni kuitanani so kuti bwerani ali yese akumwa kufunda kwa chabwere
zikomo kwambiri ona labo mwamva kuti momwe tinachezera nda Patricia Kaliati pano pa Hanifa TV ine ndithokozani chiwaya makoma nonse.